ngiqhubile ngiphathela amazibela amkhokha angomhla ka 18 November. Guys, amakhosikazi kaNdlovu ayaqhaqhazela ayatatazela kunzima sebeyazi phela ukuthi nomkhosi useyimpumputhe bayabona ukuthi hayi isijeziso esilandelayo siza kubona kuNdlovu. Bathe besetatazela bebuza bephendulana ukuthi hayi bo kwenziwa kanjani makunje waqhamuka ubaba wekhaya uNdlovu. Bathi baba ngeke sisenkingeni sisengozini lana yazi yabona nje basixabene nabantu bakaMthembu hayi ngeke baba akulunganga kuzomele senze ukuthize baba kumele ukhulume nabo sibisele ibandla labo sihambe sibuyele lapha enkonzweni akazamxolisa yokhonza khona ey uNdlovu ebevele eqasukele wamanothi hey wemakhosikazi aningiyeke phansi mina yabona mina ngithwele kanzima kabi umamzobe uyangihlukumeza yinina ngiloke nikhuluma yebre hey ufuna ukuthi alandele usiphamandla akahambe mani mekuthi anifuni ukuba ingxenye yalo mntwana hambani ningeke phansi ngibhizi kabi mina ngibhekene nebandla lami ekumele ngilibheke ngibone ukuthi lihamba kanjani nithola-ka ulaka lomthembu lwani ulakani lwana lomthembu leli nikhuluma ngani hhayi suka mani waqeda wanqapha wabashiya kanjalo onkosikazi bakhe bekhexile bebone ukuthi hayi bo nakho bezongingenelwa amanzi endlini ubaba wekhaya ethuli nje engafuni nanokufuna ukungenelela ukuthi alungise phela lesi simo abakusona. Okuwesi kunawo konke ukuthi uNdlovu uyasaba naye. Uyabona ukuthi kancane kancane bonke abantu abagaqele lesi sihlalo bayajeza. Uyabona ukuthi nawe uselayinini uzojeza. Kodwa kubakhosikazi akhe umane eqinisa nje emhlathi enza sengathi akashaya uvalo. Kodwa inhliziyo yona hayi impela iyagubhazela guys esifubeni. Aphela lapho kamazibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe, nilike nicomment. Yazi uNdlovu guys kuzomele ashintshe ukwenza ngoba mbekukuthi akunjalo hayi. Uzolitheza OlineNkume. Until next time, bye.